ukuxoxisana na nabanye abantu njengoba sicelebrate uTata Mandela namhlanje, because of looking at from 94 uzothika namhlanje izinto zajinja and kuyanyanzeleka into yoba siba celebrate abantu abathe basibeka kule ndawo sikuyo namhlanje. So uTata Madiba ungomnye wabantu engafuneka ngabalibaleke, kwaye siqiniseke into yoba even ulutsha luyaxelelwa luyazi into yoba kukho abantu abalolu hlobo abasiphathele inkululeko lolu hlobo. So that's why I decided to come here today and celebrate.